Molweni kwakho ke igama lam ndingu Akhona ndiyavuya ukuba nawe kule video ke ndifuna ukuthi siphinde kwakho izinto ebesesenzile masithi ke ndifuna ukuthi ungaphinde uzilibane yiloo nto ndisithi masisiphinde masithi ke sine lichaphaza lethu apha masithi lichaphaza lethu kulapho sizawuqala khona ukuhamba sihamba ke ngoku sitsho senze unxa hayi ndiyaphosisa sitsho senze isanqa sibe no-360 degrees. Ukhumbule ke xa usenza iengile ke xa unesanqa uba no-360 degrees. Siphinde ke safunda uba xa ndinalo mca itsho ndiwuzobe size ke ngoku ube ne-engile ngu-angle x lona ibe ngu-angle y masithi ngu-angle y u-x ke ngoku no-y basupplementary bayongezelelana okanye xa bedityanisiwe benza loo nto elo nani lizawutsho liphume sithi u-x umdibanise ke no-y uzolingana no-180 ke uthetha uba ke licala lika-360 degrees. Xa udibanisa u-x no-y izawuwatsho ihambe iyenze eli cala ke lesanqa u-360 degrees. Icala lesanqa ke ngu-180. U-x umdibanise no-y balingana no-180 degrees. Ndiyathemba kuba uba uyayikhumbula kule video ebesesiyenzile. Ke ngoku mandizame omnye umbala senze ke ngoku sithi sinale migca uba ndinale migca ke mandikuzobele le migca sinale migca ke omnye oleleyo omnye umile benza ur bendithe ke ngesingesi le migca kuthiwa i-perpendicular thetha uba omnye ulele omnye umile u-horizontal no-vertical. Size ke ngoku sibe nee-engile ezikwalapha ngaphakathi masithi ngu-engile x ngu-engile x wethu lona ke ibe ngu-engile y xa bedityanisiwe ke bazakwenza bani xa ucinga khawuzicingele ngokwakho ukhumbule ke uba bendithe xa sinalo mca ungul loo nto ke ithetha uba ngu-90 degrees yi-engle yasekunene i-right angle ngesingesi. Sazi ntoni ke ngu-x no-y u-x ke umdibanise no-y uzolingana no-90 degrees lingana no-90 degrees okanye singathi ke u-x umdibanise no-y u-x no-y basupplementary ngokuba ke baya xa bedityanisiwe batsho benze u-90 degrees. Ungathi ke u-180 uthatha uqala no-0 u-supplementary uthetha ukuthi ke xa bedityanisiwe bakhupha loo nto ithile. Uxolo ndiphazamile u-x nomdibanise no-y ke ukuze baphume benze u-90 ba-complementary ngesingesi loo nto ithetha ukuthi ke bayaxomezelelana kutsho ke ngokuphume u-90 degrees. U-complementary ke umsebenzisa apha ke kwi-engile leyethu yasekunene. Masidlule ndifuna ke ukuthi ndikunike intluva yokuthi ungazenza njani iingxaki ze-engile ukwazi uzisombululela ngokwakho. Thatha ezi zinto ke uzijonge uziqwalaselisise masenze ke ngoku kwezinye iividiyo ke sawenza iingxaki ezinkulu. Mandithi ke Oh, okay, man. Umzekelo ndisebenzisa ke amanani. Mhlawumbi uba masithi ke u-X ebengu-30 degrees, u-Y ebengu-60 degrees, batsho benze u-90. Ndisebenzisa ke apha amanani endaweni yamagama. Kodwa naxa uyenza, noba uyenza ngoluphi uhlobo, kodwa kufanele ukuthi impendulo yakho ilunge. Masizobe ke ngoku enye i-engile. Mandithi ke ngunemigca emibini ke enqumla komnye, kuthiwa iya-intersector ngesiNgesi. Masithi okokuqala ke ndifuna ukufundisa ke ngee-engile ezichaseneyo, ezi-opposite ngesiNgesi, i-opposite angles ngesiNgesi. Masithi ngu-x ke le, ngu-x degrees lo. Ke ngoku xa ke ngoku le angle le ichasene nayo okanye le angle imelene nayo izawuba ngu-x nokwayo ziyalingana. Eva ke xa ke ngoku kuthiwa zi-opposite ngesiNgesi okanye zi-vertical, ithetha uba loo nto ke ngoku zizawulingana. Mandikuqinisekise ke, masithi awuyazi uba ngu-x le angle, masithi le engile ngu-y mhlawumbi. Ndifuna ke ukuqinisekisa uba u-x no-y bayalingana. Sazi ntoni ke? Masithi ngoku lena i-engile yona, masithi lenye i-engile le ilapha ndizobe ngo-purple, masithi nguzi uz. Sazi ntoni ke ngo-angle x no-angle z? Ingangacaci ke kuwe mhlawumbi, kodwa masijonge uba sithetha ukuthini ke ngoku xa sino x no z. Loo nto isinika bani? Qaphela ke, jongisisa. Nantso ke xa ile nto iyonke idibene yenza bani? Yabona ke ngoku ihamba ke ngoku ibe itsho yenze icala lesangqa. Loo nto ithetha uba ke ngu-180 degrees. U-x ke ngoku noz balingana nabani? Sizawuthi ke ngoku u-x mdibanise noz, noz wethu ke o-purple. U-x umdibanise noz aza kwenza ke ngoku u-x umdibanise noz aza kwenza u-180 degrees. Okanye u-x no-z ba-supplementary. Uyakhumbula laa nto bendixelele yona uba ke ngoku xa bedityanisiwe bakhupha 180. Into xa ikhupha 180 loo nto ithetha ukuthi ba-supplementary. Sazi ntoni ke ngo-z? Siyazi ke uba u-z ulingana no-180 phakathi u-x, ngoba u-x ke no-z ngu-180. Ngoku ke ngoku buthini ubuhlobo phakathi ko-z no-y? Maye sijonge kwakhona lapha. U-z no-y ke nabo ba-supplementary. Jonga ke, jongisisa. Xa sesizoba ke ngoku sifuna le nto yonke, le engile yonke iphelele, izasinika bani? Qaphela, 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 qaphela. Itsho isinike ngoku nayo 180 degrees, ngoba iyenza icala u-z no-y xa bedibene, batsho basinike icala. Icala lethu ke ngu-180 degrees. Loo nto ithetha ukuthi u-z no-y, ikona u-z ikona u-y zi-supplementary ngesiNgesi. Masithi ke xa sizibhala phantsi, u-z umdibanise no-y nabo ke ngoku balingana no-180 degrees. Ne? Andifuni ukuqhubeka noyibhala ke, kodwa ndiyathemba uba uyabona le nto ndizama uyithetha. Nabo ba-supplementary. Sigqibo ifumana ke uba u-z ulingana no-180 uthabathe u-x. Masitshintshe ke ngoku siyenze apha loo nto. Sithi u-180 degrees uthabathe u-x, umdibanise no-y zenza ke u-180 degrees. yabo ndizama ukubonisa ukuba u-x no-y bayalingana. Uba sithabatha macala omabini 180 sizawutsho ke ngoku sisheke sithabathe u-x umdibanise no-y ulingana no-0. Udibanise u-x macala omabini ufumane u-y ulingana no-x. Uyayibona le nto ndizama ukubonisa yona? Yindlela ende yokubonisa uba u-x no-y bathetha into njengoba ke ngoku bezii-angles ezimeleneyo okanye ezichaseneyo ezi-opposite bathetha into enye. Noba ungayitshintshatshintsha wenze kanjani kodwa xa ii-engile zakho zimelene ziyalingana zisenza into enye. Uba ke ngoku eli cala le-engile nguzi, loo nto ithetha ukuthi ke ngoku eli limelene nozi nalo lizawuba nguzi, liyalingana nozi, ngu-z degrees. Sazi ntoni ke ngoku apha? Sazi ukuthi ke ngoku uba uba i-engile yakho inesangqa ngu-360 degrees, xa ii-engile ezimbini zidityanisiwe zenze icala lesangqa kuzawuba ngubani ke? Ngu-180. Saze safunda kwakho elinye igama lesiNgesi ukuthi zi-supplementary ke xa sisenza icala lehafu, 180 degrees. Saphinde sazi ke uba u-L, safunda uba u-L ke ngoku xa udibanisa ii-engile ezimbini zenza u-90 degrees. Saphinde safunda kwakho uba ii-angles ezimeleneyo ekuthiwa zii-opposite ngesiNgesi ziyalingana. Naxa ke ngoku le angle ubona u-z naye uzolingana nomnye u-z. Kwenye ividiyo elandelayo ke ndiza kubonisa uba ke ngoku le nto kuthiwa zii-parallel lines nee-transversal, ngamagama anzima ke lewo ngesiNgesi kodwa ithetha nje imigca emeleneyo.